mathokonyana ka di se se tabo se matwa nna ndao na le ke le nyaka ngkhapa
Khadikulu, you're so good. You're so good.